ngo sitwebwe wemeye kuba indongozi uri inyishu abene gihugu bakeneye inyishu nico baba baragutoreye ntuvuge rero ngo sitwebwe nkaha numvise ikosa rihari hari hicirwa batize ejo nari nababwiye mu gikorane ikintu bita gestatant kubuza ributere do stock utegeza gukora statistique indongozi nico mujejwe ahujejwe statistique mu mushikiranganji ahubunyene nk'amanota aciye akoroka kuko ntazi kugira statistique kandi arivyo yarajejwe niwe rero niwe ntimuze nta ndongozi vuga ngo sijewe bakeneye inyishu nziza ari kubatunganiriza tubikore n'ingoga